chema misoti mambo misoti ropa ndo chema misoti mambo misoti ropa Should be good.